Mymemia!
Mymemia? 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 It's Mymemia. Mymemia? Mymemia?
Mymemia!
Okay, Mymemia, I gave birth to you. You sacrificed yourself. Mymemia? 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 Mymemia, don't! Mymemia! Mymemia? Mymemia? Mymemia! Mymemia? Mymemia? So, Mymemia? 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 Mymemia?